na-aza mama ọwụ gị.
Oyoyo
nne, ihe dị mma ka m ga-emere gị yo. Nne, ihe dị mma ka m ga-emere gị yo. Mama o, oyo mama o, oyo ga-adị mma. Chukwu biko gọzie. Oche dị ke mama.
It is well with you.
Amen.
You are going out and you are coming in. It is well with you.
Amen.
Your husband will love you and he will call you blessed.
Amen.
God will bless you with males and females.